Ngobe siqala ke ufunda nge-fractions okanye ngamaqhezu. Into esisayifunda yinto yoba uzukhumbule kaloku uba izinto uzibeka ngamanani amancinci. So masenze umzekelo, masithi ubuno-3 ongaphezu ko-6. Siyayazi kaloku uba u-3 no-6 ikhona le nto abahlulelana ngayo ebizwa ukuba yi-common factor. So ithetha ukuthi u-3 singambhala ngoba ngu-3 kodwa u-6 yena ingangu-2 ophindaphindana nabani no-3. So ithetha ukuthi le nto ke banento abayohlulelane ngayo engubani engu-3. So singakwazi ke ngokuhlula unani phezulu wethu nonani phantsi wethu ngu-3. So zitsho sisusane okanye sikhansilishane ngolaa hlobo. So ngoku into ozayibhala kuzoshika 1 phezulu, ngaphantsi kushiyeke u-2. Into endizama ukuyicacisa ke yinto yoba masenze umzekelo ka-8 ongaphezu ko-24. So nalapho uzoqaphela uba izinto ziyafana kuba kaloku u-8 ufana no u-24 ufana no-3 ophindaphindwe ngo-8. So loo nto ithetha ukuthi sino-1 ongaphezu ko-3 ophindaphinda no-8 ongaphezu ko-8. So o-8 bayasusana sishiyeke no-1 ongaphezu ko-3. So ithetha ukuthi loo nto ke ungayenza loo nto nakwi-rational expressions. So lena ezi ke zi-rational numbers okanye amanani atheni a-rational, apho kukho ntoni amanani aqondakalayo. So ii-rational zona zinamanani mhlawumbi angaqhelekanga anee-variables okanye ke anezaa zinto esizibona sibona amagama kuzo. So masithi sino-9x odityaniswe no-3 ongaphezu ko-12 x odityaniswe no-4. So uzoqaphela uba inumerator yethu okanye unani phantsi wethu singakwazi ukumfactorize ngoba abe ngu-3 ophindaphindwe ngo-3 x odityaniswe no-1. So i-denominator yethu okanye unani phantsi wethu singambhala ngoba ngu-4 ophindaphindane nobani no-3 x. Uzikhumbule ke uba u-12 x divide ngu-3 izaba ngu-3. So lena izaba ngu-1. So le nto besiyenza pha phezulu yile nto siyenza pha ngaphezulu. I-numerator yethu ne-denominator yethu zinezinto ezifanayo. So thetha ukuthi singazisusa ezi zinto ezitheni ezifanayo. So nalapha singathini, singakhansilisha ngolwasemzini. So lena ungayibhala ngokuba ndifuna ukuthi singayibhala ngokuba ngu-3 ongaphezu ko-4. So loo nto ke ifana nqwa nale siyibhale ekuqaleni. Masike siye komnye umzekelo ke sibone uba sibuyiqonda nale nto endizama ucacisela. Masithi ke besino x to the power 2 okanye x squared kuze kususwe u-9 kuye ongaphezu ko-5 x odityaniswe no-15. So le nto ithetha ukuthini? Le nto ithetha ukuba sizofactorize kaloku amanani wethu okanye ezi rational expressions zethu ngolwasemzini. So phana izawuba i-difference of 2 squares ibe ngu-x odityaniswe no-3 ophindaphinda no-x osuswe u-3. So apha ke ngaphantsi sizawuba no-5 ophindaphindana no-x dityaniswe no-3. So ithetha ukuthi yintoni ngoku esiyibonayo ekwi-denominator nekwi-numerator? Siyazisusa sibe ke ngolu hlobo sishiyeka namanani wethu. Uzukhumbule kaloku asinokwazi uthini ukuthi le nto ingu-x minus 3 ongaphezu ko-5 kuphela, kodwa fanele uba songeze mhlawumbi amanani ka-x apho xa sijonga i-denominator yethu ibizawulingana ingu-0. Loo nto ke itsho yenze yonke expression yethu okanye onke inani lethu libe undefined okanye lingachaziyo okanye lingabaleki nakulo calculate. So ithetha ukuthi u-x akanokwazi ukuba ngu-negative 3 ngoba kaloku le nto ingatshintsha ibe ngubani? Ibe ngu-0. So le nto nale nto yonke ziyalingana, kodwa le nto ayithethi ukuthi le nto ilingana nale nto kuphela qha. Fanele uyongezile naye u-x is not equal to negative 3. So ithetha ukuba ke le nto sifaka intoni i-condition. So i-condition ke le apho u-x anganoba lelo nani elithile. So nalapha phezulu ke besinokwenza kwale nto inye, masithi iba le nto beyi-function kanjengo y is equal to 9x plus 3 over 12x plus y, kwaye kufanele uyizobe kwigraph yakho. Buzokhumbula kaloku uba u-x nalapha likhona inani apho u-x angoba angenoba lilo. So masike sijonge ukuba ibinoba ngubani na elo nani. So eli nani lifuna libizwa ngokuba i-condition. So ithetha ukuthi u-x ukuze lento ibe ngu-0, u-x afanele angabi ngubani. So siyabona ke uba u-x wethu, u-x angabi ngu-negative 1 over 3 kuba i-denominator yethu ingangu-0. So nalapha singatsho ke sithi u-x akufunelanga abe ngu-negative 1 over 3. So le condition endibhale apha ke yenza ukuba le nto zilingane nqa le nale xa u-x engekho u-negative 1 over 3. Uba uyishiyile laa nto mntakatane, ndiyakuxelela, yimpazamo yakho yokuqala leyo. So masike senze mhlawumbi eminye imizekelo ke, sibone uba ingasibeka phi na. Masithi besino-x squared umdibanise no-6x umdibanise no-8 ze yonke loo nto ibe ngaphezu ko-x to the power 2 odityaniswe, ke ngamu ndiyibhale ngolu hlobo. So x squared plus 6x plus 5 all over u-x to the power 2 ususe u-x ususe u-2. So uzukhumbule ke into esifuna uyenza ukuba sithini, si-factorize kaloku unani phantsi wethu nonani phezulu wethu, i-denominator ne-numerator, ukuze sibone uba zingakhona na izinto ezinothi zifane zeke sandule ke ukuzisusa okanye ukuzikhanselisha ngamagama afutshane. So ithetha ukuthi ke le nto sizothini, sizawuba no-x plus 5 xa si-factorize i-numerator yethu phindaphinda x minus 1 ze ke ngaphantsi okanye kwi-denominator yethu sibe no ndizawuma ucinge ke ngoku solo ndizasinika u-x ezasinika ndibelo phaa ndibhale u-plus 1 hayi u-negative 1 kuba kaloku le nto fanele iphinde isinike nqwa la numerator. So apha ke into esinayo sizofumanisa uba apha zoba no-x minus 2 ophindaphinde no-x odityaniswe no-1 odityaniswe no-1. So sine-common factor okanye sinento efanayo kwi-numerator nakwi-denominator. So ziyasuka ezaa zinto. So ungayibhala le nto ngoba ngu-x omdibanise no-5 ongaphezu ko-x osuse u-2. So ke apha ufanele uchaze uba u-x akanokwazi kaloku uba ngu-negative 1 kuba kaloku uba u-x ngu-negative 1 le nto ithetha ukuthi ayizukwenzeka. So le nto iyodwa ingakwazi ichaze ngo-negative 1 kodwa uzukhumbula uba le ilapha ekuqaleni ayikho defined okanye ayichazeki ngo-negative 1. So ithetha ukuthi le nto fanele ilingane nale ngoko ke wongeze u-x cannot be equal to u-negative 1. So masithi sino-3 x squared umdibanise no-3 x uze ususe u-18 uze yonke loo nto ibe ngaphezu ko-2 x squared odityaniswe no-5 x minus 3. So uzoqaphela ke uba inento ebuhlungu ke xa kukho amanani angaphambili. So ithetha ukuthi ke ngoku ungayifactorize le nto ngothini, ngokugrupisha. Ndiyathemba usakhumbula ukuba si-factorize njani ngokugrupisha, ngoba lokhu sasithe uba u-3x squared umdibanise no-3x minus 18, so mela ucinge ngamanani amabini apho xa siwaphinda-phinda azosinika i-product ka-3 phindaphindwe no-negative 18. So mela la manani amabini asinike u-54. Ukanti xa siwadibanisa la manani mela asinike u-3x. So siza kwehlula ke laa nto ibe ngu-ax no-bx. So ithetha ukuthi izoba ngubani ke la manani? Masike sicinge ke amanani amabini aphindaphinda nayo asinike u-54. So uzukhumbule ke uba u-9 ophindaphindwe ngo-6 usinika u-54. So siza kwenza u-6 wethu abe negative, ze ke loo nto isinike u-negative 54. So singayibhala ke laa nto ipha ngaphezulu, ngoba singayibhala ngoba ngu-3x to the power 2. Ndizawuthi sidibanise u-9x, 3x dibanise u-9x, ze sisuse u-6x minus 18. Uzikhumbule ke uba into endenzileyo kuba ndohlule u-3x wethu wangu-9x ekususwe kuye u-6x. So umahluko pha ngoba u-3x wam ndimohlule ngoba ngu-9x minus 6x. Ndiyathemba ukuba loo nto ayikuphazamisanga. So into ke endenza le nto uba ndenze le nto kuba kaloku ndifuna uzigrupisha, kuba u-3 uhamba kunye no-9, u-6 uhamba kunye no-18. So into esizawuyenza ngoku umhlaba ongezantsi esawugqithela kuwo so apha kena izawuba ngu-9 kwelaa cala. So masike sifactorize u-3x simkhuphe ngaphandle kwale expression. So sizawuba no-3x ophindaphindwe ngo-x odityaniswe no-3, ze kweli cala sibe no-negative 6 ongaphandle as i-common factor yethu ephindaphindwe ngo-x odityaniswe no-3. So icace gca ke ngoku okekati emhlophe ehlungwini uba sizofumana so sizofumana u-3x minus 6x u-6 zikhomba ngu-3x minus 6 ezi zingaphandle kwe-brackets zeziphindaphindane ne-bracket yethu etheni efanayo engu-x plus 3. So xa siphindaphinda ke ezi brackets zethu ezimbini bengumele uba sifumane laa nto ipha nqwa. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi i-top term singayibhala ngoba ngu-3x ke okay, umandibhala ngombhalo ofanayo. Ithetha ukuthi ke esile singayibhala ngo-3x minus 6 aphindaphindwe ngo-x odityaniswe no-3. So ilaa nto ke ipha phezulu ke ngoku masithini, masifactorize lena ingaphantsi. So sizama ufactorize u-2x to the power 2 umdibanise no-5x umdibanise no-3. Mela sicinge ngamanani amabini esinoxa siwaphindaphinda asinike u-6, uze ke xa siwadibanisa asinike u-5. Uzokhumbula ukuba amanani amabini anjalo ngu-2 no-3. So ithetha ukuthi le nto singayibhala ngoba ngu-2x squared umdibanise no-2x umdibanise no-3x umdibanise no-3. Ngola hlobo ke uze ke xa ufaka ii-brackets zakho ufumane ufumane i-common factor yakho. So ndibeke ke amanani wethu ngokufana kwawo kuba kaloku u-2 efana nomnye u-2 kwaye u-3 efana nomnye u-3. So apha ke ungayibhala ngoba u-2x bengu-2x uzaphindaphindane no-x plus 1 uze umdibanise no-3 no-x plus 1 So, ukhumbule ke uba i-grouping yethu izocaca uba sizothatha u-2x plus 3, u-2x plus 3 aphindaphindane nala bracket yethu ifanayo engu-x plus 1. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi le nto xa uphindaphinda la manani fanele akunike i-denominator engu heyi, ndiqaphela into ke ngoku uba ndenze into enempazamo enkulu, ngoba apha ndibhale u-minus 3, phaa ndabhala u-plus 3. Heyi, ngoba ndikhe ndibuye umva, sike siphinde sibone uba singayiqalela na. Heyi, ibizawuba yimpazamo enkulu ke leya, kuba kaloku ibizasinika izinto, ibizasinika izinto ezahlukileyo. So, ifuna ke loo nto uba uhlale uyiqwalasele i-maths yakho ukwenzela uba uzijonge iimpazamo ezincinci. So, ngu-2x squared plus 5x uze ususe u-3. So, u-a uphindaphinda no-b ukuze bafumane u-negative 6. So, a xa udibanisa no-b yena fanele asinike u-5. So, kulena ke into ithetha uba xa sinobhala u-6 no-negative 1, loo nto izasinika into evakalayo, kuba kaloku u-6 minus 1 uzasinika u-5, kwaye u-6 umphindaphinda ngu-negative 1 uzasinika u-negative 6. Eyi, ibizawuba yimpazamo enkulu ke leya, siphantse siyenza phaa. So, singayibhala ke le nto ngoba ngu-2x squared. Ze ke u-6 wethu simbeke apha, so ibe ngu-plus 6x uze ususe u-x ususe u-3. So, ithetha ukuthi ndikhe la manani apho u-5x sinomohlula ngayo. So, ngu-6x minus x uzasinika u-5x. So, uba sibaka ke intoni ii-brackets zethu, sawukhupha u-2x apha ze aphindaphindane no-x plus 3. Ze apha sikhuphe u-negative 1 waphindaphinde ngo-x plus 3 naye. So, i-grouping yethu sizofumana u-2, ke ndizame omnye umbala. I-grouping yethu sizofumana u-2x minus 1 aphindaphindane no-x plus 3. So ithetha ukuthi i-denominator yethu izawuba ngu-2x minus 1 aphindaphindane no-x plus 3. So xa kunjalo ke ithetha ukuthi sinayo i-common factor kwi-denominator nakwi-numerator yethu. So ithetha ukuthi loo nto singazikhanselisha okanye singazisusa ii-denominator zethu. So ithetha ukuthi singafaka ne-condition ke kanje ngakumatyeli adlulileyo, sithi u-x wethu kaloku akanokwazi ukuba ngu-negative 3 ngoba kaloku ayizuvakala ncam. So singathi u-x akanokwazi ukuba ngu-negative 3. So le nto ifana nqwa no-3x minus 6 over 2x minus 1. Sibe ke sinayo kaloku ne-condition yoba u-x akanokwazi ukuba ngu-negative 3. Ubeke ngolaa hlobo uyayigqiba.